Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Uboshwe egqoke iphinifu wesilisa oneminyaka engu-38 wabulala umama wezingane zakhe maqede wazama ukudlengula izingane zakhe ezimbili. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi landibolo khona le video. Uma ngokuqala usijoyina leli khasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakantwana Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ubesehlale egqoke iphinifu nezinwele zokufakela zabesimama ukudida umkhondo wesilisa obese kuphela izinyanga ezintathu esekubhaceni njengoba ubethungathwa ngamaphoyisa ngamacala ahlukahluka. Ukubalwa lokubulala unina wezingane zakhe nelokudlengula indodakazi yakhe neminyaka engu-11 nelokuzama ukudlengula indodakazi yakhe angayizali neminyaka engu-18. Lesigameko ekuthiwa senzeka ngosuku olulodwa endaweni yakwaMlambo kwanyusa ngoMay sashiya umphakathi udidekile. Lo owesilisa okuthiwa wabulala unina wezingane zakhe neminyaka engu-38 ongadalelanga igama maqede wamgoqa ngengubo wabese umlahla ezaleni. Ngobusuku obulandelayo watela ingane yakhe neminyaka engu-11 ukuba usaphuthuma emaphoyiseni ukuba ayobika icala lokuduka kukanina wezingane zakhe. Wabesecela le ngane neminyaka engu-11 ukuba mayimphelezele emaphoyiseni. Bathi mabefika ehlathini eliseduze wabesebamba ingane wayitshela ukuthi mayigumule wayidlwengula. Ube esebuyele ekhaya ezama ukuyodlwengula le eneminyaka engu-18 angayizali. Kuthe kusenjalo kwafika le abekade idlwengula ehlathini eneminyaka engu-11 yakhona ukuthatha ifoni yabe sishayela ihlobo. Nokuyila okwafika khona umphakathi wabesephuma kanjalo ebaleka. Kulumela amaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant Colonel Nqobele Gqala uqinisekisile ukuboshwa kukamsolo obhekane namacala ahlukahlukene lokubulala kanye nelokudlengula. Abantu bashayela esikhulu ihlombe isenzo samaphoyisa. Bafethu ngifisa mina ukuze ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina ngiyandithathela YouTube sengiphuma kanje ngithi hambambe evidweni elandelayo.